ngithi ngidiphe kancane uThixo washi emashini. Ungayiphila impilo yesonto kwakho. Qedile. Abeve meshupa abantu besonto ashi. Bafuna ukuthi kwakho uphile impilo yobu Archbishop kwakho. Bathi bembona umngakho engetight eyisulela nje amafastela bese bethi libonile umkabishop. Libonile umkabishop. Bafuna aphile impilo yobishop kwakhe. Emafastela nakakhe. Akulu namhla niyabizwa namhla. Kwakhe.
Hayi ndasendela le video.
Kula kanjani unkosi sihlangene kwakho? Kwakho ikwakho. Just clean your house any which way.
Yebo.
Aw amen. Maphila impilo yesonto kwakho. Uzawushada kabuhlungu. Lokuyawo ukwakho. Abantu kagane nabantwana besono. Hey! Uyabona nje kam? Kami! Angivuli sermon mina kami. Angithi Matthew 5 verse. Angivuli sermon kami. Kami mfunaka the qualities of a man.
Yeah.
Qualities of a woman.
Yes.
Aw amen.
Amen.
Eka, qualities of a woman. Qualities of a man. Aw amen. Lastly, umondle lo mntwana wabantu. Unakekele umondle. Ikhona lehlo pha evama ukwenziwa ke. Abantwana bethu esibazela. Uthe engajwayele ukuthi la ekhaya igrose iyathengwa. Abesefuna ukuthi nangamhla eshadile aqhubeke ngaleya nto akhule ngayo. Aw amen. Ngicela nje ukunixoxela eyenzeka kimi. Lena angiyikhohlwa, sobe futhi ngiyikhohlwe, ngoze ngisithele ngaphansi komhlabathi. Ngoba yenzeka kimi. I saw ni sambulo lethale I saw sambulo ungathi babugama yashaya cha yenzeka kini I saw ni sambulo umfana wami omdala eqala ukusebenza wabuya nomholo ngizothi kwakumholo kodwa ikhona imali anginikeza yona wathi baba nayo imali yegrocery. Ngiyikhumbula nanamhlanje amount kwaku 500 rand. Yazi ngenze njani? Ngathi ngiyabonga gama, ngiyabonga mphokana. Ngiyabonga maphangala, ngiyabonga mlotshi. Oh wakhula ndoda yamadoda. Nake bengitshela nazi ikhiye zemoto. Phuthuma igroza ka 500 hambi oyenza wena. Lena kusona sambulo lesi.
Ngamashukulu yowani kusha lencane.
Angifundisa. Angimfundisa. Ngenzela ukuthi angathi ngamhla ithatha unkosikazi, azi ukuthi unkosikazi wamnikeza u 500 kwenene. Angixoxele wena ngoba wonke. Wahamba no 500 wayestoli. Makabuya wabuya neorosu thunitha. Wabuya nempupu le ushukela lo omncane. Konke nje kwakunca. Amaplastic. Engathi ayemabi ayimanga inkosikazi ayimabili. La ku 3. Amaplastic. We 500. Aw amen. Ngasinginzelani bazalwane. Igrosa ngiyangiyandipa madodo. Igrosa. I said to you 2000 igrosa.
Yeah.
E 2000 ayiko. Igrosa engathi ibheka bhekile is from 4000 ukuphela. Khuluma mina igrosa.
Hey, kusi ama sesirecord manje. Sesirecord ephala ngene.
From 4000 ukuphela. Igrosa. And it means that you have 4,000 foot in your eco covered. Woman daughter, I know. Woman is a woman, 1,000 rand, so we are silly girls. How can I try? 1,000 rand, the money is sick for nobis. And you are Negroes. How could you get girls? That's what you mean, my uncle and lady. Maunati pega pegile from 4,000 up. Oh, amen. This food is over and stickers in Panawam. It's a wood 500 rand wake. Maushamana no 4,000 way to. Kuba 4,005. Silanda ikroza tina no mawake. Sasio buya na maplastik azulile. E shumini. Abese tabangu buti. U 500. Keep a 10 year plastic. God has had this for his fundula. I got happy and Nazik here for no nine auto driver. I'm a shop right, it's born to 500. So we are now. What we are in Yegana? Hey, Nanyan. Satu Yabona Gekam. Lay Yegana Sizozil is catches Pagana. Oh, amen. Sengenzela nje ukuthi nawe kwakho wenze njalo nawe kwakho wenze njalo ungamniki lo mtana abantu 1000 uthi kwenele Awu amen ayisukela ithi then Awu amen Futhi makathi ushukela uphelile ungathi nginikele imali. No, makathi ushukela uphelile angeke nje uma masukele nje ushukela ungaphelile athi uphelile. Ngoba iyahlupha nale nto yenu nina madoda anilivakashele ikhabethe. Amadoda, vakashele ikhabethe nepeni nephepha. Mina lapha kami ngisalibhala namanje ekugugeni ngiyalibhala. Ngiyalivakashela ikhabethe. That is don't take. Shukela. Amafutha. Itswayi. Ama Kellogg's. The oats. And umngabike ubuye adle nalo shukela lo wabantu abadiabetic athi ungawukhohle ushukela wami awu amen nawe ngiyawufaka elistini ngoba ngenzela ukuthi ngingathi go wrong awu amen sisemshadweni bazalwana sibashayeleni izandla Thank you.